Ngibingelele kakhulu kwena Sipho, ngibingelele kwena Mroza. Ngibingelele kakhulu kumlaleli woKhozi FM. Namhlanje ngize la e-studio angiphethe indaba ezinhle. Umndeni waka Nkambule nomndeni waka Mbokazi ubungcela ukuthi ngenze isimemezelo sokuthi uzanele Mbokazi useshile emhlabeni. Uzanele usishiye khona namhlanje bese kudlule mhlawumbe 12 after 12 namhlanje. Ngihambile ngaye esibhedlela ngabonana no Bishop i-husband kaZanele bese naye nomndeni wonke esibhedlela sesimvalelisa. Kodwa okuningi ngizocela ukuthi ngidlulisele kubantu abazomela umndeni ekukhulumeni going forward. Kodwa mhlawumbe ngingakadlulisele kuSithembiso, ngizocela nje ukubonga kakhulu umlaleli woKhozi. Nilihambe nathi lolu hambo. Ngiyazi ukuthi uZanele bekuwumuntu benimbeka emkhulekweni kakhulu. Ngiyathanda nje ukuthi dudu kakhulu nje kumndeni weShilo, umndeni wakaNkambule, umndeni wakaMbokazi. Sithi sikhala nani dudu, alohlanga lungahlanga. Ngilana studio ngihamba noSithembiso Mtshali noBishop. Ngizocela ukudlulisela kwena Bishop kuqala.
Ngibingelele kakhulu ngosuku olubuhlungu bonke abalaleli boKhozi FM, abantu baseShilo. Ngibonga kakhulu umphathi. Ngizovumelana nomphathi nje ngendaba ezibuhlungu ngokuthunya umndeni wakaNkambule nakaMbokazi ukuthi umama usephumulile. Soveza nje ukubonga okukhulu kubo bonke abazalwane nabalaleli, imithandazo, support nokuba nokukholwa uNkulunkulu ngaphezu kwawo konke. Sithi nje madudu kini nonke, umndeni ulimele, nani nilimele, siyathandaza ukuthi uNkulunkulu anibandishe. Nani mphathi njengefamily la uKhozini, siyazwelana nani. Kubuhlungu kakhulu kithi nakini, nani uNkulunkulu aniduduze, aninikeze amandla. So biyeke sikhiphe ke isimemezelo somndeni ukuthi yini inhlelo eyizochubeka. Sicela nje ukuthi abantu babe balindile, balalele emsakazweni, bebuke futhi nakuma socials akhona ukuthi bakwazi uku-updateka as we give information njengoba umama ephumule namhlanje. Siyabonga kakhulu mphathi.
Mhlawumbe singasebenzisa ama-platforms oKhozi nawaseKhozi Powerhouse ukuze singagcini siba no-fake news, ukuzwa kahle yonke imininingwane.
Yes, I think uSithembiso uyena ozokwazi ukusitshela kakhulu ngokuthi imininingwane izophuma kanjani. uSithembiso umngane wakhe omkhulu uZanele basebenza naye kuma-Crown Gospel Awards.
Siyabonga mphathi, siyabingelela kakhulu kubalaleli nakini basakazi. Asazi siphelelwa amandla. Siza la sihamba nje ngokuthi igama lenkosi liyinqaba. Ophephela kuyo uyakusindiswa. Kuyisikhathi esinjalo la uzwa khona amadola xega. Besikhona impela esibhedlela early hours of the morning siyokwenza i-send off and siyadabuka kakhulu. Kodwa ngithanda ukubonga nje kuKhozi FM nabalaleli bonke, especially kuhlelo eShilo lapho uSizanele bekasakaza khona ukuthi sisazokhuphukela eShilo. Ayithi sikhuphukela neyinhlungu zethu nokubonga kwethu nokukhala kwethu. Athi singalahli ithemba, singazibulali, uThixo sengasikhumbula. So ilelo themba nje ahambe nalo waze kwaba insuku zokugcina. So namhlanje si ama Gospel Crown Awards, we want to send ama induduzo kubaculi bonke ku South Africa bomculo wozokholo gospel music ukuthi alwehlanga lengehlanga. Sifuna nokuthi futhi sibike ukuthi it's still too early ukuthi kungaba nemininingwane phelele njengoba Bishop Mathabela asashilo. Kodwa ke esingakusho nje ukuthi kune page la ma Crown Gospel Music Awards on Facebook. Sizosebenzisa kakhulu lelo page nokuthi ke umndeni ngokubambisana nabo bonke abasebenzisana no Sizanele sizo si decide ukuthi sizo communicate angeke sibe kube ne information engafiki njoba sikhona nje namhlanje it's a step sokuthi siyaphambili kanjalo so sicela abalandeli or abalaleli babheke nje kuma socials konke kuzoba khona imininingwane siyabonga kakhulu
mhlambe angivale ngokuthi sibona uMroza uBishop Ngambulo besikhulume naye and bacelile ukuthi badedele bomndeni ukuthi bakwazi ukuthi yes ubhlungu so ngizocela nje ukuthi please sibahloniphe sibanikeze space nokuthi ngizocela futhi nasezinkundleni zokuxhumana sibe responsible ngendlela esisebenzisa ngayo le information kunomndeni lana olahlekelwe kunabalandeli abaningi nabo abalahlekelwe and kuyisikhathi lana ukuthi sidinga ukuthi sibumbane sikwazi ukuthi siduduzane futhi so ngiyacela nje ngomoya wesonto uthi please ngiyacela ukuthi sibe responsible and sikwazi ukuthi sikwazi ukumphelezela kahle uzanele uma sekufika isikhathi
nkulu eSwazini isethenjwa somphefumulo eSwazini ovusa umuzi kaKhambule sithobekile ukumazanele kakhulu uyabona ngithe mangithola ungibike ekseni ngacabanga ngaleli dingo ngathi leli dingo uyazi ukuthi mayikhuluma ngozanele athi hey umngani wami hey angizokusho ukuthi ngomngani wami ngizothini ngomngani wami ngizakuthindela umlayezo ngathi leli dingo kusehlulile kodwa ke singakuhlelile akahambanga eli uzanele bese kuthe ngesikhathi sakhe bathi uNkulunkulu soqedile ubuzele emhlabeni uyibhayela incwadi bafundile ngawe basazokhuluma ngawe asigcine namanje ukukhuluma ngaye siyamthemba uNkulunkulu uzowapholisa amanxeba ngithina leli dingo
ngibona umuntu wakhe nje uhlala njani khona noma ukukhuluma ngani mase kufanele igcizele lithi
yeah
ithi nje kodwa lo muntu usesekwe uthi nje ngiyaw understand lo muntu namhlanje ngiyaw understand
umuntu uyaxhumana noNkulunkulu ngoba le mina ikhonya noma ubani
hayibo
yabona umoya wakhe leli thing khona la wangikhalisa khona ekhuluma nenyinsizwa ngilelo cause eyahlukumezeka enkonzweni yayo yanyolo nkosikazi yabona ngalelo ohlelo kwakhala mina kangikhali ke phambi kwabantu leli dingo angikhali phambi kweingane angikhali phambi kwanoma ubani ngingena endlini encane noma ngingene ngivale ekamelweni zehle inyembezi uma ngiphuma lapho ngiphuma sengathi ngiyahleka ngihleka ngahleki ngisuke ngenzele ukuthi abantu bengihambisani nobuhlungu engimzwayo ngoba ngayitshela nje umuntu omdala ekhaya ngofanele ngihlale ngiyinsika.
Kanti nomsebenzi wakho wenza sibe baningi sithembele kuwena.
Yeah.
Ube yi-fortress ebolento ukuthi.
Yeah, kufanele ngihlale ngibambelele. Kube ngathi akubuhlungu, uyabona. Bekhale bonke mina ngikhale kugcina noma ngikhale kuqala bese ngivela kubona sengithula. Uma zethu benjalo, leli dingo. Benjalo.
Siyabonga.
Hayi nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso lana besiphathele inkulumo lapho abasakazi bokhozi kanye nomphathi ukhozi FM bekhuluma khona ngokudlula emhlabeni kamama uZanele Mbokazi Kampoli uyaziwa kakhulu ngoba omunye ewumsunguli wama Crown Gospel Awards waqala ukwaziwa kakhulu umsakazi wokhozi FM waphinde wama wanaka amabhizinisi ushadele kubaba umfundisi uNkambule so lezi indaba ezibhlungu ezisethu sekakhulu seyiningizimu Afrika esivuke ngazo nje thina sithi emndenini nawihlobona nawizelamani sithi dudu emndenini kwanga umoya wakhe ungalala ngokuthula uyidlalile indima yakhe umama uZanele Mbokazi so manje sikuthula la nje ngodaba lokudlula kwakhe danke siyabonga.